chahobo hanini sinza nungumano kuhuro dimoni kahakika mwehujisa moma hawarani chamo wajayebei umradikoni elina ushetoni tijie siniani
uni mwazao
Chatika.